Mai kyau tare da ba misaltawa adalci yana kwatantawa mai samari kuma hada da mata Aminu ka zama karfin jirgi oh Aminu member a jahar Kaduna kai speaker a jahar Kaduna ka rike Kaduna amanar gwamna take it double speaker Kaduna yeah.